Jerusalem ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalem ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Da o yame, ay kolana.